amenipa kushinda. Maisha yangu ni ushuda, mana Bwana amejidhihirisha.